Weka display picha, unaona picha? Unaona picha?
Thank you. Thank you. Yeah. Nama Arsisi Arimau dengan musik tahun 2000. Coba permanente da por questo un fatto un minimo era fatto un minimo rena
che dinga sono sne si riapanoni ricicori ricordo era la nekeza un fango ma ritira un bolongo ok da sono lo siccia sono sbio nel suo scuola ricordava ancora ma un bella uri ra tangane dza ritiko vapa ndugero dza uisa mushumona mitanza na musi vao fheleledza vari vulungela mukala washu vari vulungela kotsi munene washu ngauri ndi zvone zvine rine sa rushaka ra pfori ri tova neya muthu uya shumela mudzimu zvingafangapa vamo shumela pano mutani fhedzi u shumela na shangoni a shumela na mudzimuni zvenoi rakova neya hezvo tanganedza vhathu vhoṱhe vha kerekeni vho dzulaho na vhane vha vhannḓa uri kha vha ḓiṱanganedze vhone vhaṋe kha vha pfhe vha mushumoni hononi kha vha dzhie mushumoni vha ite wavho rine vha maphamula ri takala u vhone vha fano vha tshi khou ita mushumo nga nḓila yo teaho hu tshi imbiwa vha imbe hu tshi tshiniwa vha tshine hezwo arali vha vhonala vho ṱungufara rine ri ḓo ṱungufaresa naho hu na ri ro takala uri mukalaha vho ṱuwa vho fura vhutshilo a vho ngo ṱuwa vha na ndala ya vhutshilo vho tondiwa nga maanḓa vho tshila zwihulwane vho so lushaka ro vha ro langana ri next year ko vhaitela phathi ya 100 years mara fhedza zwino tsha konadzea kha vha dzhie heya na musi zwino ri afha vha ite phathi vha pfha uri ri khou pembelela vhuhulwane ha mudzimu ri khou pembelela vha maphangoli vha tshi khou fhedza miṅwaha heye vha kona u swikelela zwino na musi hezwi ndo ima vhaphandavho nga zwenezwoi ndi ḓo isa phanḓa uri vha nga hafu arali vha pfha vha tshi vhidzwa nga mupo nga hafu lani hu na nnḓu mbili hu na dzo ṅwaliwaho uri vhanna na dzo ṅwaliwaho uri vhafumakadzi vha nga vha ḓi thusa hone ndi hone hune hanefoi ra dovha rovha nekedza vhane vhavha vha khou shumisa namusi vhapfha vha tshi ṱoḓa vha na dora vha tshi ṱoḓa maḓi vha ri kwete ri ḓo vha dzudzanyela zwo tea uri vha zwi wane ngori hezwi vhafana vha vhaeni vhashu hezwi vhafana vha muṱa wa maphanguri hezwi vhafana vha ḓo tikedza riṋe rina ri khou lila rine ro takala ro takala mini uri mukala tshifuwa tshashu tsho ṱuwa tshi kha ḓi ḓivha uri mudzimu ndi muhulwane tsho ṱuwa tshi kha ḓi ḓivha uri mudzimu ndi ene ene ndi ngazwo na zwino zwi ri tshi khou amba ndi tshi khou ri vhathu kha vha ḓi pfhe vho takala vhathu kha vha ite zwoṱhe zwine vha vho humbelwa nga u tshimbidza mushumo ndi khou tata u fhirisa tshifhinga nyana tshe nda ṋewa nga vha ri ḓo amba zwiiti nga maanḓa hafhanoni ndo livhuwa tshimbidza mushumo.
Ri khou livhuwa dzina ḽa maanḓa ḽa murena washu Yesu Kristo. Ri khou isa phanḓa na programu yashu ri khou ṱanganedza na vho dokotela vho imelaho executive vhane vho swika vho Manganyi vhane vho swika vhukati yashu vhahulwane vha ḓo vha introducer nga tshifhinga tsha hone dza na maanḓa ḽa Yeso Kristo. Amen. Sa zwe nda amba uri ri ḓo shuma nga tshifhinga ndi khou ṱoḓa uri zwa zwino ri ye kha item number 3. Hei item number 3 i na vhathu vha tevhelaho. Ri na vho Thomas Makungo na vho Ra Mulimi. Vho Ra Mulimisi. Vho Ra Mulimisi MR. Ra vha na Mashudu Amosi. Ra vha na Tshitsakisi. Vhevo vhathu vhe nda vha vhala ri khou ya khavho. Sa zwe nda 3 minutes ri khou livhuwa uri hu na vhathu vhane ndo ḓi vha vhona vha tshi khou anga kha memorial service lune wa tshi nga vha ṱuṱuwedza uri vha songo dovholola zwe vha amba kha memorial service ngauri hunja shurario rune kava fare limwe budo line vadivana na mukarangalo dza la manda la Yesu Kristo amen e zvino ndani kho ṱoḓa uri ri wane chorus ine he chorus ngayo ri ḓo vha ro takuwa ri tshi khou tshina vhane ra nga kona havho vhathu vha raru vhana vha ḓo ganga muthihi nga muthihi vha tshi amba please nda vhona vho no ambesa tshifhinga tshilapfhu ndi ḓo ḓa nda ima tsini na rolo luambo kha vha lupfhe uri lu khou amba uri tshifhinga tshavho tsho fhela dza na maanḓa la Yesu Kristo amen lune kha ri wane khorasi havho vhathu vha ḓe vha tshi khou amba nga muthihi nga muthihi dza na maanḓa la Yesu Kristo.
Oyu Yesu ati buya rido pembelana
dza mushumo na kereke yote uri rine sa lushaka zwe zwa itea zwino kha rine ndi celebration hone ari takalela u vhudza uri ndi zwa vhukuma mukala a vha tsheo is confirmed fhedzi kha rine ri khou zwi dzhia i celebration sa izwi chairperson wa muta o vha o no amba uri ho vha hu na vhutambo he ha vha hu khou dzudzanyiwa 100 years zwino kha rine ri khou tou i dzhia i bonasi ra dovha ra i pembelela zwino namusi zwo rali ri khou ri kha vha pembele na rine vha songo lila na rine kha vha pembele na rine vho mapangula vho shuma mushumo wavho nga vhudele with distinction vho ita mushumo wavho we wa vho vhidzelwa wone nga mudzimu ende sa rine na rine sa lushaka ri khou ri hezwo zwe vha ita ro zwi vhona a hu tshena zwiṅwe zwine zwa fhira hezwi ri tou vha na vhutanzi uri leadership ya kereke musi yo ḓa fhano na musi yo ḓa u pembela yo da uperekedza munwe ngayo avangodorira. Hence we invite you uri vasongopfa mbilu dzavo dzichiyamutanano kha vapembele nga mulandu wa protocol na uri zwithu zwo rali wa tori u tshi khou ḓo amba wa ḓo amba nga murahu wavho chairperson u vha u zwitshena mafhungo ngauri vha vha vho khambara zwoṱhe zwa muṱa. Zwino na nṋe ndi khou ri a thi nga swikisi na 3 minutes yevho chairperson vha mushumo we vha i amba. Mafhungo ane a vha hone ndi a uri ri khou vha vhudza uri vhoṱhe vhane vha vha fano na vhane vha vha vho imela vhone, it is true, MP Maphangula is no more. Honeha, to us, this is a celebration. Thank you.
Cover me, my Lord. Oh, cover me, my Lord. Oh, cover me, my Lord. Oh,
Voi ne dați bana, fără am și munise panda, veți n-am mai agenda, ba ori, ama pangura pala ta urudzova ma pangura a vashanume kuri kuna vathu kuna vana vane vakuchiya pala korimu.
Cover me, my Lord. Oh, cover me, my Lord.
The RCC and then the leadership of the church and then and individuals both our Panoni to celebrate our last moment of our father. Ndingamba zvinji nga my dad. Before he passed on, Majubaneya Amabizero, I was always with him. The pain that he felt, the heartache that he went through, Zoba Sakuru Takazan. Especially uchiko vona muchacho to vaisara ngoto rada. And at times, one day I was praying with him that the devil is a liar. Nao uchigonya kana uchisitsa. Jesu ukadiva ono lawa murova nana muzi. While we were praying, ndare yes, vutungu vako upa. Yes, afukodipa kaa avondi. Mara, riko imela muvuso wa mzimu na ozoraro. Mudzimu wangu ripa uri ridotova madakoroni chipinga chote. Nao chimo chotorali but will stand for our Lord. Let me recognize my father, a friend. Boramunumisi was there day and night for my father. He was there to take him to the doctor. He was there musi zvisakodipa. Boba vasakonoto kuedera basongovona my dad. At the word negatory meaning, I don't want to say this musi vuramumisi was chewed. Mara Nikotama Wambazori, vuramumisi was a true friend, was a true father, being there for him. So, my father's life was characterized by love, peace, and Boba was attacking he house in Akufuno. The environment was not good for him. But he will make sure that an individual who are there, they are at peace. So the other person I wanted to recognize, especially in these late hours, my father, Raymond, was looking for this old man. And Oba Chika Pono Oba Tambisa, Aba Ambaza, Aba Lisa. And then Musi comes to Zichikonda, Robert Chibiza, Umakazi Boye Lisa Bale. Then Bada Baba Bakono Oba Lisa. So, what I want to say in Zori, there are people who played an important role in my father's life. And I want to recognize them. Ori isani pandangoro raro. Ngori, what we have done, God knows. Zino, zinende gambali zori, in my family, in our family, in my Pangule's family, itama zori, that unity that my dad preached, let us continue to do it like that. Ngauri Adam na Eva angeni matomoni bobaba ichitishiti, and then zozo kakiseya ndizauri musi Adamu achikadwa otseruwa hasara Eva. Then Satan Adam Roba. Ngauri Adam Usuzuru. So Arari Usina unity. Satan we are Jena. And the Archijena it destroys. And will make sure it destroys. Arari Rishingato Ambazori Rushakurama Pangura Duru running a man. But the majority of us, we don't know each other. And as Toti Fangori, Uba Satovana Buti, Zinonera Chikwamba Zori, let us learn from the father who has lived and showed love and unity to each and every one of us. Gaya my Nigari Bafi. Kare Dibori. Where are the Sapano Shangoni? He has got a purpose. Rekotea Omela Unera Baone, not in a different place. Muzibori Bizera Zore, Redare Sebe, his purpose on earth. And we go back to him and not to go to a different place. Gari Mapini Gambazori, Bashu, continue to establish love and unity among ourselves. Amen.
Amen.
Hallelujah. Amen. Eh, ikawa lumelisa. Lazina le Yesu Kristo wa Nazareta. Hallelujah.
Amen.
Eh, doi mapa. Ndipi chitsangisi. Eh, ndi mwana wa Edith Mapangura. Mwana wa Thoma wa mufu bo MP Mapangura na lina Boris yao kipinga nchopelao. Hallelujah. Nero imanga hapa doi mera chitemwa cha wadhuru une mdhuru wa mwana wa Thoma wa ene ipemeni ya mofu. Hallelujah. Zino tiri alikasi ambe rothe uteru ambe muti a represente wa dhuru wote wa ene ipemeni. Hallelujah. Zino nane diko dhuru disa maifi matukutuku ya wamba nga mufu bopit Mapangura. Hallelujah. Bafunzi. Hallelujah. Batube barela evangeli zid. Hallelujah. Hava mutu wo ranga manda kau disa evangeli haya masako na fedzi mara mashongoni manji manji. Hallelujah. Rine uri gudisa ufuna mudzimu. Hallelujah. Ne ndichikuamba ndiso vavachindapelela. Hallelujah. Namusi vachiotuwa ndoda vasvika vaita tabelo. Hallelujah. And then ndi muthu we achifuna mudzimu. Hallelujah. Ndira ye arisumbedza yone ndi yaufuna mudzimu. Hallelujah. Ariko hana vatori afuna zvithu zvinji zvinji. Hallelujah. Mara hava muna avangosiya zvimwe zvithu ndani ya ipfi la mudzimu. Hallelujah. That is why rikona na uyima phanda a vathu richiyamba ngavo ndi mafungo ya uri rine vo risiyana ipfi la mudzimu. Hallelujah. Hova muthu wa uchimidza ipfi la mudzimu nga maanḓa. Hallelujah. Ne tikokoro uri vavana nda vanga maanḓa na family nga maanḓa. Hallelujah. Ngauri uchisvika o uchisvika wa wana uri hayi vareti uya goroini vakhoya humwevo. Hallelujah. Sometimes ndikadiwa mutungu ndari chitowa navo. Hallelujah. Ende ravuya nga madekwana ri chikodhalela vathu vasvika varhambela ngani ngei. Hallelujah. That is why ndichiri va vachifuna mudzimu ende va vachifuna vathu vavakho valela. Hallelujah. Nga hi xona xa xipika. Hallelujah. Kha va ri ndi va vudze uri after bova ka tizvino evangeli na ndiva lima dziva va ri hayi vo Mapangura va chaita zwa mfunzi like ato va na ceremony nyana va ri hayi no ha zvino hayi vo vea tambo pasi and then all of a sudden vo Mapangura va matla. Hallelujah. Nṋe ndi khou vha ṱoḓa va ri va matla ndi khou humbula limwe ḓuvha ndi tshi khou ya hangei ra kereka hone ya matlana. Hallelujah. Ende vo Mapangura va sa nyagi kereke i so. Hallelujah. Va va tshi nyaga five ya vathu va mbo ḓi va vhudza wa vathu ende vo va sumbedza nḓila uri u shumela mudzimu ndi hezwi zwithu zwa so. Ndi khou amba na zwino ha matlana a si kereke khulwane ha matlana i nga vha i na 10 ya vathu mara hu na tshifhaṱeo tshihuluhulu uri u ḓo mangala uri avha vathu vha kwamisa hani vha five u fhaṱa yeneyi kereke ndi mafhungo a uri vo Mapangura vha vho ḓiimisela u shumela mudzimu. Hallelujah. Na zwino ndo ima pandavo ndere vomapangura vorisiera evangeli avo vorisiera zvimwe zvito rine vachiri kuna ngamanda sabadoro avo ene rikoripwa ngamanda ngauri voendera namusi vachi kufuna mudzimu haleluya
ari vandere chitsakisi zvanga zvina ngamanda leso ungachipinda chipi mudzimu musi vachividza vavidza mudi wohe ndatiswa uchingawana uri kamuta wamapangura especially vana vamukara vunji yavo vadawana uri vana mbidza vakatohana dzara manga raiso kristo amen mara mudzimu ovavidza rikuisa phanda na programu yashu vari mumwe taxi driver ovuya adraivha vakeguru vamwe ovaisa Gauteng zvino hoyu taxi driver kukouya Gauteng na havana vakeguru achiraveresa ngachivoni awana kavava vakeguru mumwe namumwe akoshaenga mumwe namumwe akoshaenga zvino avobudzisa uri vakeguru nikoshengani mpeniko zvino vakeguru vamunoti ako kutorari vachishera achikouna ndinduu adila aditovari ndovei avakeguru vamupa ashengana zvino avo kudzisa uri idzi ndunu dzirenga gari zvino vakeguru vari ha mudhuru wanga rina vadhuru apa chikuwani vorima dzichokoleti zvino chokoleti hedzi dzina ndunga muu zvino mama achakonoshenga zvamazore hezila chokoleti hezila ndungu dzotedze hola munhu akola vakeguru vodzisvisvina ngangovola chokoleti vasiya dzindunga ngomu vava vakokola munhu achiva ri koya phanda na programu yashu zvazvino ri dova ri koya kha zvipidha hezvi zviviri ri na church representative na reading of obituary zvambo zvori ri kowana chorus ri tshi khoumbela havo vathu vaviri vanda of course kha mafhungo a reading of obituary nga nḓila yeyo ine zva itiswa zvone ri ḓoḓo zviita nga nḓila yeyo mara neti tsha ḓo vha ndi hone vhukati ha hezwo zwipida zwivhili dza na maanḓa raiso kristo ri khou ḓa kha church rep ra ḓa kha muthu ane a khou yo rivalela obituary obituary ra ḓiivala nga maitele ane ra ivalisisa zwone dza na maanḓa raiso kristo amen ri songo hangwa muthetho ndi onoula wa mini wa 3 minutes thamusi watinga conscientiza muthu ane a khou ḓo rivalela obituary uri kha vhale zwo ṅwaliwaho ti vhaṅwe wavo thoma ha hezwi zwithu hezwi ndi zwitoku nga maanḓa a vha tshi khou nyaga thoma u amba zwisiho kha obituary yo ṅwaliwaho mara watinga ṱuṱuwedza uri a tshi ḓa kha to vhale hezwi zwa ṅwaliwaho dza na maanḓa laiso kristo amen kha rwane khorasi ndo takala badi vhathu vha tshi khou tshina havo vhathu vhavhili vha ḓovha vha tshi khou ḓa ri songo hangwa 9 o'clock ri fanela ro no bvapa dza na maanḓa laiso kristo uone muthu akodoambo oimbela kereke
Amen. ndi mafungo a tshipinga vha tshi vhona vho tanga ndi vhaḓuhulu ndi vhana vho vha vha tshi vhea ngozi muṱanani sa mufumakadzi vha lela vhaḓuhulu vhavho. Haleluya.
Amen.
Makhulu vho vha vhe khantsela arali vho swika muṱani vhone vha tshi khou swika vha tshi vhika mafhungo avho uri hei hei muḓini vengeregere a vha vha fhinduli vha ḓo vha vhudza uri Yesu u kha ḓi vha hone mbiluni yavho na. Haleluya. Ri khou livhuwa Mudzimu nga makhulu a thina mafhungo manzhi ane na nga amba ndo amba ndi ri Mudzimu wa tshilidzi na khapitolo kha vhatonde ndi dovhe ndi ambe ndi ri vho Ramon Mesene tshe vha fara kha vha tshi farise. Ndo vha vhona vho Ramon Messi vho ambara penifo vho ambara baji sa baba vha tambisa milenzhe ya mune wa vha mafhungo kola mbilu yanga ndi ri murena sa vha fakitshe.
Arime nga milenzhe vha tshi kho ḓo rivalela obituary ya la manda ya Jesu Kristo.
Obituary of Reverend MP Mapangole. The deceased was born on the 3rd of January 1922 at Livongo, previously known as Chitomboro. He was the second child of Mr. and Mrs. Mukwato Mapangole. He attended his primary education at Chitomboro and Barota, respectively. He couldn't finalize his education due to unfortunate lack of study funding. He received Christ Jesus as his Lord and Savior whilst working in Johannesburg. He then met and got married to his lovely wife, Iketle Lina Lebelo Mapangole, who passed on in 2019, same month. Due to calling, he then went to study and complete his Bible education at Lebaka Bible College. He preached and established a number of congregations within the umbrella of Assembly of God Church. Just to mention a few, but not limited to Masakona Assembly, Linyanye Assembly, Makwarela Assembly, until he retired. He was also a community activist who, among others, contributed in the establishment of a number of community infrastructures such as schools, namely Rasukutuma Primary, Masakona Primary, Chinanga High School, Marovane High School, as well as Masakona Clinic, not forgetting his contribution in the water infrastructure. He is survived by 4 children, that is Chenwani Edith Baloi, Mapula Ignas Mufamati, Mashudu Amos Mapangole, and lastly, Ndicheni Solomon Mapangole, as well as 14 grandchildren and 15 great-grandchildren. In the course of his 100 years preparation, he got seriously sick and passed on the 13th of September 2021. Children, grandchildren, and great-grandchildren would like to say goodbye, good night, and we'll meet in the morning. Thank you.
Re Koribua, Nala Manda Lambena Washu, Mukara Zimazi, Nedava, Ari Ranga Zonizori, Pigacham Sukuswa Banago, Babana, Uri Aya, and Aya only, it's a foreign Banga, and there's never Pamba Zone. Aya Rune Re Koribua. Zazino ri koyaka mafungo a kereke yashu sase vandi vachivamba kuri mukara vo vave mufunzi wa kereke ya Assemblies of God. Zino kereke yashu ya Assemblies of God ina zvistructure zvofambana navo. Rina structure cha region yashu, Regional Council Committee ine vahone mukati yashu ndi vone veva vachiko ranga phanda mukara kariji mara radova rava na structure cha executive chine chone structure chihulwane kha kareke yashu na chone vakuranga phanda vahone vuhone mukati yashu dzana manda vha Jesu Kristo. Amen. Zvino rina hedzo item taro. Item imwe ndi ya ipfi la mudzimu dzine ne ndi ḓo mudzineya hava vha RCC representative ndi vhone vhane vha ḓo ḓa vha ri ṋea direction uri ri tshi bva hafha ri khou tshimbilisa hani dzana manda vha Jesu Kristo. Amen. Tenda vha tshi zwi ḓivha roṱhe uri i tshi ri 9 o'clock ri fanela u vha ro fhedza hononi mushumo dza na manda ḽa Jesu Kristo. Amen. Kha rone luimbo ri tshi khou takusa vhahulwane vhashu vha tshi khou ḓa u dzhia podium tenoni dza na manda ḽa Jesu Kristo.
Tendo na bugara
Shatra Lugarukona, and then ke I na hinkwavo na mixeweta hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Hi ni ve na nkateko ngopfu swinene ku va na mufundhisi wo fana na kokwani Maphangula lava nga tirha swinene ehansi ka kereke ya Assemblies of God, ene hi vona the foundations va nga leya the foundation of the Assemblies of God in the Pobo. They are the first to lay the foundation and they work under so-called clusters va ri swikoti va nga tirha hansi ka swikoti and then from there they form so-called RSA, And then that was the so-called regional council of the today. And then we come to the DC, district councils. And then up to now, we have changed to the what so-called regional councils. And please, my family, our corner always, other than these meetings. The meetings are now, it are from provinces to provinces. But Karwakona, it was just the wheat bank conferences, that are the farmers, several years. Mabato conferences, Tabacho conferences, and even so, he was there and he was thriving. I'm a very much for that reason. He was driving to Mabato, driving to Tabacho. And Babke Valata Mango see now Babunwe Fulisimbove just Bab Mango see Ba Tabacho. Balacha is why you know. He was there. So Nibula Ban Munalaga Sunati Kareg. Ava Fukandra Sunariwe. Balebu enda ministry, Yamon. I'm a very mobile for that reason. He died being in the assemblies of God. I was loved in the ministry of God. From that side where I'm staying, Chararangani, Depule, and so on. He was there and then came was going to cruise it corner. I can say much because Minal Tulupa won other crusade. Yale Mbepule, 1970, the spirit was just working very much. So, okay, let me just proceed. Nuburke, Basaga is Sotara Mufu, Abdomini, but as a region, it runs up cancer, Tirwabona, as a region, it runs up cancer, Kubona, Kerakati, Mede. As a region, my one character, Yukulukumba, and then your summaries. Hallelujah. It's foundation, the world, not in the total. So, what can we say as a region? Here, Shpuembu, Yina, Idiosotal, as pastors, and then, as now, while I'm speaking, the burials on Lulekani, La, our dear pastor, Mtovijani, Bang, that I'm called. No two men of the game, Squamashi Funen, I call off the same when I live as such, but if I'm one valid one, he never saw me, I live. And thank you, Jason, and for Sindema as the representative of the RCC, for Sindema just rest me. And then ke baba ti baba mem funi silamwa. And then ke na ngano wabo na lumpulu majarifa wako na rahisika kaele. Thank you very much and the pastor there. But now I'm not going to take much and talk much. Ni rosa bukesa uba aden ke ibana ison fuembo sunene. He was so blessed to have Dr. Magai amongst us. Lava represented the executive. So, Dr. Magai, Baben Fuli Silanoa, Linyanian, and some other areas. But Baben Fuli Si, and Baben Fuli Si Tsene, he had been a member of the RCC. It is a shame that we are not going to. He knows all these bushes and the rivers and all of the rivers and all of this the area. So when I born for a long time. So Talamuke Yima Yimar Simu. So we usher him to the pulpit to come in the word of God. Let's just
Tendos na bugara kaye zitendo na bugara.
After 2 years,
and finally, when they are credentials, so they want to marry the other one.
Now,
Luke chapter 15, verse 1 and 2.
Luke 15:1 and 2.
Like no, it's a lady, Asu.
Asu you.
Oh.
I saw you. This man. He received sinners. Not only he received sinners. He eats with them. Now it's a complaint. It's a complaint. And funny enough, he complained lay itakui van bakere.
She not say sangama de sangarani mirero itaunga batu bakereke.
Bafarisi na badundi ba teachers of law.
Bafarise na ba mangwari.
Vanlava va hanya ku hi bibele.
Vathu vanochira nga bibili.
Now vana complain.
Vana mbilaelo.
Complain ya vana ku ri hosi Yesu.
Mbilaelo ya vana ya ri murena Yesu.
Ya mukela swidyohi.
U kho tanganedza va ita swivi.
I dya na vona.
U khola navo.
Hoyu muthu.
Hoyu
lowu. This man.
Hoyu muthu.
Now, Lokurna complained.
Arali huna mbilaelo.
Fanele hi investigate kuri i ntiyiso na.
Rikotiya uri ritodisisa uri na i ndi kona.
Loko ya khoto kuna charge leyi vekiwa ku yona va ku pfulela dokete.
Musi va tshiya khote huna charge ine ya va hone musi va tshi khou pfula dokete.
So the kunava investigators va ta vona ku ri i ntiyiso na.
Kuna vatodisisi vane va ta to tiva ku ri na ndi ngona.
Na hi lava ku ta tiva ku ri i ntiyiso na.
Va kota to tiva ri na ndi ngona.
Ku ri this man.
Ku ri uyu muthu.
Receive sinners.
U tanganedza va ita swivi.
Loko a heta i dya na vona.
A tshi fhedza a dovha a ḽa navo.
Now, lexi ni xi vonaka hi lexi.
Xini na ku xi vona ni hexinoni.
Ku ri these tax collectors and sinners.
Havanoni vaita swivi na valutho.
Hi ri bibele they gather all around him.
Vo va va tikuvanga va ti n'wi kuvanganela
hileswaku va pfukile va lavana na hosi Yesu ku ri le kwihi.
Vo va ti vuwa va todlala na murena Yesu ri na u nga ngapi.
Loko va heta va tala laha ka yena la.
Va fedza va to kuvangana va tala khaye.
A va nga lavi timovha ni.
Va va sa toti dzigolovo.
A va nga lavi tiyindlu.
Va va sa toti zindlu.
A va lava ku n'wutwa.
Va va ti kotoda u to mupfa.
A va tela sweswo ntsena.
Va va tilo tela sweneswo fetsi.
Ku n'wutwa.
U to mupfa fetsi.
Na hosi Yesu a swi kota ku vulavula vanhu va n'wi yingisa for 3 days va rivala na swakudya.
Murena Yesu a va ti kona u amba va ti vo thethelesa lowu lingana maduva manharhu va hamba na u la xibiwa.
Vadyondzisa va yena va ze va kuma aman hi le makhwatini laha. A swi koti ku va hlongola va ya madorobeni va ya xava swakudya.
Vapfundzi va vaho vuya va tovuyela va ri murana Yesu swi nga va hani ngauri hambana ri sogani a swi kona dzeyi na u ri ava vanhu va tuwisiwe va yenge dorobeni ku ri va vona swibindzu.
Hileswaku a wu swi kota ku ri i rivala na swo ku na swakudya loko u yingisele hosi Yesu.
Swo swi ti kona dziya u ri ku hangwa ri hu na zwiliwa musi wo thetelesa Yesu.
A wu rivala ku ri ketse i nga khoma hi ndlala.
Wo va u thi hangwa na u ri u nga faranga ndlala.
Loko hosi Yesu a ri kona.
Musi murana Yesu a hone.
Vona vafarisi lava va tshama va nga rhumela maphorisa.
Vafarisi havana ni vo thoma nga u to rhumela maphorisa.
Hikuva a ku twakala ku ri hosi Yesu i busy i na vanhu leyi wa vulavula.
Wo va u ti pfala u ri murana Yesu ku na vathu hangeni kuvana.
Vanhu vo tala va tshamile va n'wi yingiserile.
Vathu vangi vo dzula yenenge vo n'wi thetelesa.
Va rhumela maphorisa va tanani na yena.
Va rhumela maphorisa va ri mutevelei ni vuye naye.
Ivi va famba.
Va ya yenenge.
Loko va ha tshamile va vona maphorisa lama ya vuya.
Va tlhele vo dzula. kura vakona mapolisi achibuya
vakuya hosi yesu havana yena
vakuya na murana yesu vasinaye
mara leswi hi nga mi rhuma swona swi kwihi
kati swi nga swi rhanganeza swona swi ngapi
i kwihi
ku ngapi
loko va hlamula va ri
va tipindula va ri
never man speak like that man
a wu na muthu wa yena yakona u amba sawula munna
hi mitwini n'wina
hakwi wanena ni pfa
mi vulavurile
nomba
hi tsandzekile ku vuya na yena
ro pfuneriwa vuya na ye
because never man speak like that man
a ri yatu pfa munna a ni yakona u amba sawula
now hosi yesu
murana yesu
loko a vulavula
a chiyamba
vanhu a va twa swilo swa le kaya
vathu va va tipfa zwithu zwa hayani
va ze va ku loko a vulavula a hi twangu timbilu ta hina ti ku fumela
va ri musi a tikhoa u amba va pfa timbilu zavo ti chiwana vududo
now va ri vafarisi lavowani
vafarisi a va nani va ri
this man
hoyi munna
he receive sinners
u tlanganedza va ita swivi
i dya na vona
ku dhawa ala nawo
now chapter 15 hinkwayo
Hey no ni dimana ya 15 yote.
Hosi Yesu iringeta ku ubulavula a hlamula a responda ka verse 1 and 2.
Murena Yesu kholingeza u amba na u talutsedza na u pindula zwongolo ka verse 1 na 2.
Ada na enyimfune nga lahleka.
A talutsedza na nga ngu yo heraho.
Ada na umfana ichangani vano the prodigal son
adoba kamusana nga mwana okhela
mwana wa sofa
mwana ula wa saphe we akhela tuhayani
abulavula na hi mhani lwa nga lahlekela hi mali
adoba amba nga mme wa akhelwa nga chelete
this man
hoyi munna
he receives sinners
u tanganedza va ita zwivi
hosi yesu iri siku rin'wana
murana yesu uri nga
dana hinkwenu
idani note
n'wina mi nga karhala
wewe nonekaho
come to me
idani hanne
all you who are heavy laden
note nolomerwaho
dana naleni
idani nganokhani
it's an invitation
ni tambo
invitation leo and it's an open invitation
ayani tambo yo tandavuwa yo vuleya
but it's not for everyone
asamuma na mungu
hilava tikeruwaku
ya abo vana vakuru
hosi yesu iri ka vona
uri khavo
dana ni ka mina hinkwenu
dani khanne note
hinkwenu
note
dana naleni
dani geno
zwakala nganeno
dani geno
dana naleni
dani geno
futi angari swilahleni
hanori ndatani swilahleni
dana na swona haleni
uri kidani na zongeno
dana naleni
uri dani geno
come to me
uri kidani hani
wina hinkwenu
note
mangi nga karhala
nonekaho
wina mixanisekaku
ina kotlamula
dana naleni
dani geno
ni hala mina
then
dana naleni
dani geno
come to me
kidani khanne
wa vitana na nkarhi wa sweswi hosi yesu
na kha tino tshifhinga yesu kristo kha divinity
iri paul
paulo uri
hosi yesu
murena yesu
i tende ku ponisa swidyohi
o ta ku tshiza vaita swi
mina ndi ri le xikulu xa swona
na wenda va ndi tshitwa ku ita swi muhuma
for jesus has come to save sinners
aur yesu kristo o dera u tshiza
and I am the biggest
na wenda va ndi tshitwa ku ita swi muhuma ne
na vitu ra yena hosi yesu
na dzina la yesu kristo
bate mi munyika ku ri ye yesu
ufi ni mutite nete
hikuva enda ponisa swi joyi
ta uri ku ta tshiza va ita zwivi
this man
hoyi munna
hi leswaku na maendlelo ya yena
na ri na maitele awe
loko hosi loko xikwembu xi n'wi tisa
musi mudzimu va ximudisa
he was designed and constructed
o va o vumbiwa nga ndlela yine
to receive sinners
ya u kanganedza va ita zwivi
i ri hosi yesu
u ri murana yesu
loko va n'wi sola ku ri why la nga kona ku tele swidyohi
musi va khona na musasa lazaro kune wa va hona ho dala va
i ri loko a hlamula
u ri a tipindula
hi lava va byaku
a ri ni avo vane va lwala
lava lava ku doctor
vana toda nganga
lava yi nga lava ku nganga
ha vana toda nganga
hi lava va byaku
i vana lwala
hayi lava nga ba nga right ni
kasi avo vona na mutlakalo wa
vona antelangi lava right
a thonga dala avo vona
loko vona i ri right
a ri vana
antelangi wena
a thonga dala
vona vona ntelela vona Magdaleni.
Dani ke no.
Osi Yesu.
Murana Yesu.
Sukurumani asungula ntirwa yena.
Nwa duba aka ni thoma.
Loka jika ikona.
Musi akora lo chimira.
Atangana na abantu kubabza.
Atangana na malwa.
Bakome ile phela.
Wafora ka ruwa kwa dalu alupela.
Na hikuya inao wa majuda.
Nga mulayo wa mayuda.
Anga fanela musu uya kutswana ka yena.
Oba apya usa sendewa.
Hikuba loko vabyile byi ku khomile.
Nga ri ku rhadza mapelo
ho. A wu fanele u quarantina.
Wa u tiya u dzula thuko na vanhu.
I va kule na vanhu.
U va kule na vanhu.
Ene loko vona vanhu va ta.
Na u ni u chivana vanhu
va ta. A wu fanele u huwelela.
U tiya u ni u huwelela.
I ku ni na ni phela.
Wa ri ni na mapelo.
Leswaku va jika.
Ku ri vana va humele murahu.
Mara hosi Yesu.
Mara na Yesu.
Ata.
Achida.
Ilonwanu.
Khaba ba.
Bakome ili phela.
Bakona ka mapela.
Hosi Yesu angafanela nga tsunela.
Mrene Jesu wa ta.
Mara ata.
Bezi ata.
Na musulitan.
Na hosa no ra.
Hosi Yesu ata.
Mrene Yesu aya.
Ata.
Aya.
Aza fika ka yena.
Aza fika ka.
Abu ka yena.
Mari ka yena.
Loko swilava.
Mara kuti zwifuna.
Ila ni khumba.
Bakwama.
Hosi Yesu amkhumba.
Mrene Yesu amkhumba.
Abu na swilava. Ahola. Because this man receives sinners.
Ukangane zabaikazimbi.
Sukurumwana
kanukwana kaduba.
Atsamile
athe odzula.
Kutabani
atabathu.
Bakome mhani nwani.
Bafana ka bomme.
Bakumhani lo wani.
Bari hava bomme.
Himkume ari xidyohini.
Roto muwana
ka xidyohini. Ajo amana ni lo wani.
Muthu akachili.
Lo yimana lo.
Hoyi mme.
Hikuyo va hina wa hina. Mani loyiwani ufanele abiwa hi marindzi
ufanele ukanda ka matoko
na hosi Yesu anga va hlamulanga
murana Yesu ngo va
fina aya hansi
a kotamela pasi
vatu va loko ri xidyohi
vatu va ku sera mutlasi
i na ku seriwa hansi
ku sedzela pasi
a wu na position
u va swi na wini
a wu na laha u vekiwa kona
a wu na wa vewa
hosi i xilo xo lahliwa
xitu xo twala
i munhu wa le hansi ene hosi
Yesu
ngale nambanani loyiwani ibe aya hansi
aya ba
kuna takhangana na yena akano even ya yena
yawe
leyi musaba ni kubeka kona aya hansi
aya ba
aya
aya ba aya ba
aya ba angaba hlamulani
ngoba bafindo
ibona ni manani loyi
ngoba na mpiyo
akwenyeni ya level ni ya yena
ibe ni tshaka mu muhamba
zake
zakia asa
ibu ya khande muri
bobi akwanya muri
hosi Yesu
murena Yesu
akuchika
arisa
hikuwa mhaka ya vangeli
ngauri mafunga
ya ayo hetla hetla awuna mikuya xikolweni awuna mikuri phasa matriki ibe ku hansi hikuwa yitele vanhu va le hansi
Shangolana
pala chimudini. Afika ka hosi Yesu.
Afika ka
mrene. Isi hosi Yesu.
Kuri Yesu.
He's a gentleman. He is a man of approach.
I'm a funny lad.
I'm
a funny lad. I'm
yamfundisi
yabafundzi
longa lavi kushi shi joshi tsunela ka yena mara kuva hosi yesu ile ndeni ka indlo ya yena mani loyiwani
mfumakazi
atsine
asendela
ngaka hosi yesu anga ri kona
ngava mrana jesu
na le gateing
na gate
anga ta nghena mara kuva hosi yesu ile ndeni ka indlo le
Asendela
azafika yimanza ka yena
awe asika alima murao hawe
na swidulu swa khala swi mafanela leswi
swidulu swa khala swa safanela
ari swikigelo nyana
swo va tsiyamela
loko tshama yenda hi matsolo
wo va uchi wo
mina leyi va andaka
wo va uchi dzula va to gwada
va mina leyi mama na
ava gome
va swika mihloti
mitozi ya tebukana
michika mihloti
mitozi ya tebukana
Baba loyi wa munyu wa yindlu.
Hava mina wa muti.
A sungula ku gungula.
Mathoma u vilahela.
Ku ri munhu loyi nga ve le muprofeta.
Va ri a wu muthu nga ve muprofeta.
Nga va swi tiva ku ri i mani manani loyi.
O va swi to swi tiva swa ri ninyi yo ku fumakana.
Na ntshembe loko a nghena.
Ni tlenga ri musa ti nghena.
Hikuva maybe na vavanuna lava va ri kona ndzeni ka yindlu.
Tshama na vavanuna va hone.
Va tshama va nga va ti-customer ta yena.
Tshama va vuya va va ti-customer.
Maybe va xo ku ri i ta ku landzeni mali ya yena
ka vona. Va vula tshama o vo vila yila chelele.
Kasi teka papa loyi.
Mati na kota khava vukoti.
A young man of 30.
Ka munna wa 30 years.
Mihloti yi chika.
Mitozi ya tebukana.
A sungula ku teka misisi ya yena
a thoma dia mabuziya
a nga ti yimiselangi
ka uri o va se ku bimisa
uri ta checkisa milenge ya yena yi tota hi mihloti
uri ku ta nuka dza milenge ya
wena a nga ta mina thawula
a nga ta na thawula
a teka misisi ya yena
a dia mabuziya wena
a sungula ku sula milenge ni
a thoma ku khumula milenge
mina mihloti ka ri chika
mitozi tshikolo tsha kukana
jesu ati miyelerini
jesu a ti khumulela
ere papa loyi
Hava mukoti
ngava switiva
ngave a tshi tshidiva
i munhu wa njani
uri nani muthute
a nga ta pfumela ku ramkhumba
a nga switende ku ramkhumba
hosi yesu iri
murana yesu uri
ni nghena nduni ya wena simon
no nghena nduni ya simon
a wu nika mati
a wu ni ya mati
yo sula ritshuri
a wu khumula mabuse
mara manani loyi
fedzi hoyi mme
since a fika
xibache a dyena
i busy
ukati
hi mihloti ya yena
ka mitozi ya wena
ku xanisiwa milenge ya
mina ukati ya milenge yaka
i va chela perfume
a dava a chela na
yo durha
ya durha
yi tala yindlu hinkwayo
ya tasa ndlu yoke
i ri wa vona manani loyi
u ri wa vona mfumakazi
she's preparing me
ukhoni ndi kuisela
for my burial
mburuka yaka
because this man
nkarhi hoyi munna
He receives sinners.
Utangana dzava ita swivi.
And he eats with them.
Udawa ala navo.
Seni yakufanele.
Ndikona uvhala zvino ndikovhetsa.
Nanga ro swiswani.
Naka tine tshipinga.
Nyangwa usupfariwa.
Munavo awatu valiwa.
This man.
Woi munna.
He receives sinners.
Utangana dzava ita swivi.
This man.
Woi munna.
Ubya khuku. Kokumana mfundisi maphangula.
Hoyi we abuya tangana na vafundisi
maphangula. Awu ka mfundisi maphangula.
Ari kha vafundisi maphangula.
I receive sinners.
Ni tangana na vaita zvino.
Bambu ya vana ava.
Chimbiro yo vato.
Ya nlavela vona.
Uyo mukagara vona.
Because I receive sinners.
Ari ni tangana na vaita
zvino. Na sweswana.
Na zvino.
He still receives sinners.
Uka ni tangana na vaita zvino.
Minga yi helele mbini.
Vasungu ri pela mbini.
Loko hi kari hi mi rasela.
Ri tshikora loko va rasela.
Hi rumiwini.
Rumiwa
by this man
ha hoyi munna
who receives sinners
ane atangana dzava ita zvino
hikuva na sweswana
ori na tshina tshipika
he still receives sinners
uka tangana dzava ita zvino
ene suwesi now
zva zvino zvotona nesa
hikuva
na uri
kuya kufika ni nkarhi
ni swika tshipika
la tanga ta vuya kona
na uri avuye
ene loko avuya
na wana achivuya
he will never again
anga shadova
receive sinners
utangana dzava ita zvino
He will be judging them.
Udava kona vahatura.
Because this man,
ngari hoyi munna,
he receives sinners.
Tangana dzava ita zvivi.
Onga namubona,
ukana ndi amubona.
Na sekuro hetisela.
Ndatova na ofesela.
Ramutomi dzaya namusaveni.
Ndatova na ofesela mchuna wa shango.
Anga fani na vafundisi.
Anga fana na vafundzi.
Anga fani na vona.
Anga fana na vafundzi.
Anga fani na vaprofita.
Anga fana na vaprofita.
I fena swidyohi.
Ofana vaita zvivi.
Maria.
Chipa mangaza.
Chipemu.
Mutimu.
Rimira la la hande.
Karuli mwanje.
Rimira mafana.
Bakana.
La hande.
Angenda ngi.
Chipa mshita kupa ding dong.
Abare. Mutimu bato ya ding dong.
Ita helela inkwaso.
Uta pena nga so.
Chipemu.
Mutimu.
Chisempemu. Shende imo.
Mutimu bato na
kuri. Kurosi yesu.
Lo
kaya shambanwe. Angaya riwesh. Aya na ba bana na bambili.
Aya na bana bambili.
Two sinners.
Vaika shivi bambili.
Eh Jesus.
Papa umani erika mina.
Wako tuka wa marikane.
Do you think Jesus Christ really died?
Kora kona ba murari gongo Jesus Christ ofa shafuma.
Na papa lo eri Muslim.
Oye muna oba ebo Muslim.
And in the restaurant.
Vandi
restaurant ine ala ba hone.
Ino landa. Ama mokoti moto tebela bafunzi.
Atata tshama na mina.
Vata ba dratsina
ba. Ngo ani nga presentation the day before.
Nga uri nga ba una vandi na shida kwamba zwone kha dzwala mulo.
So is kuini kuri ni mu Christ.
O zwi pfa zwori bafunzi.
So an landa.
A tebela.
Now, ino mutisa question le.
Uko kusa imutiso.
Nile kule na le kaya.
Ndoba ndi kule na haya.
Nile Athens.
Ndi Athens.
Now, itshama na mina la.
O zwana nene pala.
Now, alali topic le ni sungula na yena.
Ati kana u thoma heli kungo nae.
Ikona tiba kuri ba ba yenda ni ba Christ.
Ndi a zwi ḓivha uri vha ita ndi vha tendi.
And not can avoid.
Ndi kho lingedza uri ndi mutinya.
And hi nkarhi waloyo a ku bomiwe airport ya le Turkey.
Nga cha tshifhinga ho bomiwa nga lava ya ngeni ku Turkey.
So loko nghena aeroplane ni vona vanhu lavo wo ni rabela ku ri ze fika laha hi ya kona.
Musi u tshidzhena kha fulamachini u tshi vona va lava ambara wa sama Muslim u tshi to rabela ri kha ri swike hune ra khou ya hone.
Now, I would disappoint.
I dovolola hena.
Chikomu shinika antsara ko nomhlamulo.
Mudzimu vane yapindirwa kuri ndi mupindu.
Ibi nokka yena.
Ndapo dri khaye.
Iko na stiva kuri aya kwi.
Ndava ndi chizidiva zwa roni
vha. Kuna vhanu na vhangeni.
Kuna vhathu vhane vha.
Hosi Yesu anga fanga shambanwe.
Vha ri murana Yesu anga fatanga na.
Ino feinta.
Ono dzidzivala.
So ani stiva kuri aya kwi.
Ndava ndi chidiva
zwa. Ndani kana kuri ani isa kwale.
Nasa kanu ampelekeze yako fiti.
So, loko, akila buya kutufu di question liya, abi luka yena.
Nati dawala ila muso narekani.
Nibzeli la.
Mbuze hapa noni.
Osi yeso angafangina arweshe shambanwe.
Mrena yeso, hongo fa ete kande na chika.
Ana yana arweshe.
Hongo ya ete.
Iye naba vanu naba itu.
O ya naba naba.
Ani kwambela yu mtika osi yeso sesu.
Karini chele, mrena yeso.
Ahika ba. Baba nuna la bambiri.
Kari eka haba banda.
Noe arika right.
Noe na moya maka.
Na noe arika left.
Na hoi maka.
Nikumbela hivula hivula hivona.
Nikumbela hivula
hivona. Ashana ba Philip mti iso na.
Na hona wane kofa shango na.
Anga kata kumshamu.
Anga kona kinduka.
You see, mfunde si mkari mauti wa musu.
Bafunde wa mkari.
Na ba organiza transport.
Ba organiza transport.
Na ba fundisi.
Na bafundi
kuri kuiwa Jerusalem.
Uri huiwa Jerusalem.
Before corona aba enda stress.
Usa tuba na corona.
Corona lo le shinga itiku. Aba enda tana nge.
Ba tika na ora.
Na akuna munhu la khanda ku airplane.
A una muthu ana na mara flag.
Aya Jerusalem.
Aya Jerusalem.
Aya mutisa hisira.
Ayo mutisa ka nida.
Ra munhu la ri ka right.
La ka muthu wa ka right.
Akuna munhu ya ku a Jerusalem.
Ya mutu wa waka left.
Akuna buu. matimba yena afikile ata ku tekeni ba yena abayisa kaya afikile it was only for the man that was on the mini ni pala hi kuri ta fika nkarhi and we think akuhari khale
kombula zori a thokoto wa tsharapa
la xikwembu xi nga ta ku
wu na mudzimu badori
landza vanhu va wena
tlavela vathu vawe
u nge na n'wi vona hosi yesu
u nga ri ndi ya n'wi vona murana yesu
a tlakuka
a xiko tlakuka
milenge ya yena ya ha boxiwile
milenge ya vayi khandzi va yo pfuleya
and occupy the space
akuthiko i mani exikhalani
dyambu ri tsandzeka ku tirha
duva la kundela ku xuma
tinyeleti ti hangalaka
na lezi na byona ta pharangana
hosi yesu
murena yesu
a yimile
oyima
in the space
oyima nge xikhalani
hi ri muyimbeleni
muyimbeleni ku ri
there won't be debate in the courtroom
mufi a wu nga lovi ya va na khanadzano
the marketplace will be empty
hangeni u na rhejisiwa swidorobana u ta va swi na muthu
as jesus
musi yesu kristo
occupy
oyima
the space
oyima xikhalani
van'wani va ta va va ri titaxini
van'wani va ta va si taxini
van'wani va ri tisupermarket
van'wani va ri supermarket
van'wani va ri ka timall As Jesus occupy the space until we recover until we die and that time
we
are going to see
him
we are going to
come
we
are
going to
come
we are
going
to come we are
going
to come we are going to Batakuka moyo kwenzima abateka aya bahlanganisa
abathanganisa
hosi yena tinzometeko
bafuma
mani la bahuma kwi
bafaka
ya bahuma kushuphekela
bathabulona
at that time hosi
yesu
after that you will never receive sinners again
akasado bahlanganisa baita
zwino he'll be judging them
muda bathona bahandura
Subiter
Ah
subiter
arara bana
ehlangana na yena
ratangana yena ratangana naye
not as are a judge
asi muhaduri
but are a savior
atemchits
enga khongela
ringara phela
antem kuri kona na
atidzimi zwori na vahone na
nyamuntu
namusi
wena lo ungekho
vane vakhori
nikombela ku hlangana na yena
nikotlamba ku tangana naye
ari muponise
emchits
anisunga mukena
athatha mutanganetsa
randza ku ngamukena
nikamba ku mutanganetsa
na wena ngavula ikhomo
na vone vakamba vari
axilahlweni xa mfundisi maphangula
kunukoni yavafundisi vo maphangula
I saw the Lord
ndava na murena
loko veri kona
arani vehone
inga yimisa voko ra wena
vanga yimisa chana chavo
nikhongela na wena
narapela navo
because this man receive sinners
utanganetsa vaita zwino
loko ri kona xikarhi ka yena
arani vehone vukati yaxi
inga kwendleli inga kusiyi ahani
isango vasiyanga
inga kombela ku vona voko ra wena
rikombela ku vona chata chavo
rikhongela na wena
rirapele na
rione embarrassio
ringasi vaxonise
but will make sure ku ri vito ra wena
rito ita rizina lavo
ra tsariwa
rin'waliwe
ebukweni ya vutomi
bukweni ya vuxilo
loko ri kona
arani vehona
kombela ku vona voko
kombela ku vona chata
kombela na wena
rirapele na
inkomo
na kana kaye oba
ngar crash kwemba hallelujah dabri yima ni khongela a himeni lengeya esikwemu sama matimba hinkwawo hi vitana ehenhla ka vito lerikulukumba ehenhla ka mavito hinkwawo hikuva loko u xika etilweni u ta emisaveni a wu tele madyohi a wu tele hina hinkwerhu hikuva rin'wana ra masiku u titalani ka mina hinkwenu lava tikeriwaka lava karhaleke ta n'wi wisisa na khongela vito ra Yesu hikuva Xikwembu xa matimba i vhangeli ya ku pona i vhangeli ya ku tshuxa vadyohi emitlhan'wini eka swilo swa misava leyiwa va ta ka wena na khongela khongela vito ra wena leri Yesu Kreste a tshama a dyala vadyohi a hanyela vona kambe Xikwembu xa Musa loko va n'wi languta va vona ku pona va vona ku ponisiwa va vona ku tshuxiwa ha khensa hi vito ra Yesu ha khensa hi vito ra Yesu ku ponisiwa ha khensa ku tshuxiwa ha khensa ku ponisiwa ha khensa ku hanyisiwa in the mighty name of Jesus ha khongela vito ra Yesu wa Nazareta amen Xikwembu xi pfuneke. Let me give the MC just to take on the videos. Thank you.
Hallelujah. Re koi wamzimu zasino rompeza apa kerkeni erdar kumera apa vadalo kudori. Mudzauri richibafa riyo chimbirisa hani dzana manda la Yesu Kristo musi vachi pedza rito imba wimbo ra humbela vafunzi vo ndima va ḓo ri itela thabelo ya u livhuwa mushumo hafha dzina ḽa manda la Yesu Kristo amen.
eka nkarhi lowu hetisa ku khensa ku ve na hina hi vonile kusuka ekaya ni loko ha fike laha sweswi hosi ha huma kongoma n'wana wa ka Xikwembu xa ndyangu endhawini leyi vekiweke ku ya siya emarhambu ya nandzu wa wena ha khongela we hosi khongelela va ndyangu timbilu hinkwato leti Kreste ti kuma ti khumbekeke kambe hi ri Xikwembu xa hina loko matimba hi tiyisa hi khongelela ni kereke hi khongelela munhu un'wana na un'wanyana ni ku rhula ka wena a ku hi funengeti sweswi feba ya wena a yi va henhla munhu wa muka va ndyangu wa ka Maphangulo yi va henhla ka kereke yi va henhla ka munhu un'wana na un'wanyana leswaku Xikwembu xa nga ntirho lowu munhu wa nga u ya fika hi makumu u endliwile munhu wa nga Xikwembu xa nga hi ku rhandza ka wena hi ri vito ra wena a ri tlakusiwe ku zuluka kule ka wena ha Yesu Kreste muponisi wa hina amen amen se loko MC na
rito humela uri vafunzi va ri hone khari betsini o da uthosa hosi vafunzi va assembly space na vanwe va dzikereke ara va hone khari betsini arali va sina vafunzi na vupapa khari beti ri thuse ri khiye muraro ri tava ri xikwembu
Thank you. Thank you. Thank you. shura vamo chinyango swamba mbeva ya vamwe chitamba vana ndau dzakavambe ndi muthu wa makova ndi mudhuru wa masiya mwantiyana chisiyana vavegi vachimbira zvavudi dou vachimbira zvavudi
Kwa mtu suwa dorabele Kotsi Ramanda ote zina leso kriste Rotoma mshumu Orikoniza Rafara rando lufubi Orisugiza Naka mshumu oyu nerako libana na uzino Rikotenda kauri waka dori kunisa wa ya panda Gazi na leso kriste Amen
Kolivua zina la manda la Yesu Kristo vodokotela kha vha sendele ro swika kha tshipida tsha mbulungo zina la manda la Yesu Kristo tshipinga ndi tsha
pa na shoitana kambe evite da sayen Yesu Kristo amen ana arigeta kuri bafundisi va orientator kwa tindhawu ti fani so va se va ha sungula ivi se hi fika la so loko no ka ni nga endlanga hi ndlela ya lawani mi ta ni khomela amen leswi ni nga ta swi endla ni ta ku hlayeni 1 Corinthians chapter 15 loko hi ta ku hlaya then ni ta kombela ku ri va chicha bokisi ende na ndhaka sweswo hi ta tlhela hi hlaya yin'wana yo pfula rate There will be also heavenly bodies, there will be earthly bodies, but the splendor of the heavenly bodies is one kind. And the splendor of the earthly bodies is another. The sun has one kind of splendor, the moon another, the star another, and the star differ from the star in splendor. So will it be with the resurrection of the dead? The body shall it be sown imperishable, and it will raise imperishable. It will sown in dishonor, it will be raised in glory. It will be sown in weakness, it will be raised in power. It is sown in natural body, it is raised in a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written, the first man Adam became a living spirit, a living being. The last Adam, a life-giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural. After that, the spiritual. The first man was of the dust of the earth. The second man, heavenly. As was the earthly man, so are those who are in the earth, and as in the heavenly man, so are those in the heaven. And just as we are born the image of the earth man, so shall we bear the image, the heavenly Amen. I declare to you, brothers and sisters, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit imperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in a twinkling of an eye, as a trumpet. For the trumpet shall sound, the dead shall be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself in imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the perishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written shall become truth. Death has been swallowed up in victory. Where is death, O victory? Where is death, is their sting? Você a criança na cara se sua não começa a comer naína na cara se sua não acha pouquíssimo começa a comer naína para não banar para o ena evitando você na Jesus Cristo, amém.
Recolhiboa, vai que guru, vanga vai na chirendo, espinha de chavo vanga renda, a você não ringue no lugar.
Tambo ni nyarwa kwenge batama rufuru chibidze bachine bibanya mitashura bayoshura yato chinyango tamba mbeva yabanwe chitamba bana biba chanda chia babango torokova biba tuba makova ndizindau zakavambe ndimuduru amasi ya mwantiana chiseana bavengi. Kaba bela shumunawe uruya vimwando pime
karwa ne ruimbo
ya bali buwa ya
Fereceza mukara washu nga ndira ya vhuḓi nga maanḓa na la maanḓa na Yeso Kristo. Amen. Hezwi ndi tshi ḓa mavhiḓani ndi humbula tshiṅwe tshiṱori tshe nda vhuya nda tshi pfha tshi pfhi vhaṅwe vhathanga vho vhuya vha tswa mirambo. Zwino vha tshi tswa heinoni mirambo vha vhathanga vha vhona uri fhethu hune ra nga phakekana hei mirambo havhuḓi ndi mavhiḓani ngauri hu vha hu si na vhathu. O ndi sendele ngeno nyana. O ndo ima so ndi dobro zaudi. Zino vari a vhathu kana vha mbo ḓi tswa mirambo hei vha ḓa mavhiḓani vha tshi khou ḓo phakekana. Zino vha tshi khou phakekana vha hu khou sokou pfala wanga wanu wanga zwino pfhi vhaṅwe vhathu kana vha khou fhira tsini na mavhiḓa pfhi vhathu vha khou gidima tshi ri ndo ṱangana na vhathu Sathane na Mudzimu vha khou phaka vhathu mavhiḓani. Ri khou livhuwa dzina ḽa maanḓa ḽa Yeso Kristo. Amen. Ri khou ḓa kha tshipiḓa tsha u tibula tombo tshine ri ḓo dovha ra humbela vho khotsi yashu vho Dr. Manganyi vha risela tshone mara ri na havha vhathu vha tevhelaho kha u tibula tombo ri na Mashudu na Mpho kha vha sendele tsini havho vhathu. Ra dovha ra vha na wa kuvhala ane ndi Vhugala. Nda ndi khou ri zwezwi ndi khou amba havha vhathu kha vha vhe vha ready vho tibula kha vha sendele tsini hafhaḽani na kha tsini na tombo uri vha vhone uri vha ḽi vula hani vho nga vho dokotela vha ḓo ri ṋea direction uri ḽi vula hani pfhi kha luṅwe vho vhuya vha ri vha tshi ḽi vula hapfhi muṅwe mukegula tou bva u dzula ngei a tshi hai hai mi songo mpengula mukeguru. Zino vho dokotela vha ḓo ri vhudza uri ri thoma gai ri tshi ya gai dzana na maanḓa na Yeso Kristo.
Ni ta sungula hi ku hlaya and then loko ni heta ivi ni kombela ku ri va pfula and then va hlaya. Genesis 35 verse 19 and 20, Rachel died and was buried on the way to Ephrah, that is Bethlehem, over her tomb. Jacob set up a pillar, and to this day that pillar marks Rachel's tomb. Ndahlela ni khota mfundisi mukhari loko ba organize abantu baya a Israel ndawu yin'wana na yin'wana leyi nga na vhese laha hosi Yesu a nga endla xa nchumu na laha hosi Yesu a nga tshama aya ringetiwa aringiwa hi Satan ku akwe xanchumu kona kwala langa fika wena hansi loko ya xihambane na a wisa ku akwe xanchumu as a memorial for ku ri n'wana na n'wana a swi tiva so na hina hi endlela leswiwani so that switukulu na switukulwana swi tiva laha papa va marhambu ya vona ya nga vekiwa kona as a reminder siku rin'wana a ku ri na nyimpi ka Israel ku va na socha leyi yi nga tlhaveka va te va ri tani va n'wi hoxa ndzeni ka sira rin'wana va famba va ku a grave of a man of God va te va tsutsuma munhu loyi a pfuka hikuva a hlangane na marhambu ya muprofeta ya Xikwembu now yi tsariwa bibeleni now va vutisa vanhu ku ri swi ta njhani ku ri va tiva ku ri a ri ri ra mani sira rero hikuva there was a pillar a yi tsariwile ku ri laha ku tlele marhambu ya ximanimani so na hina hi endla sweswo hayi ku ri hi ta ku teni hi ta kombela xukelo or hi ta ku kombeleni yini but as a memorial and as a history ya family ya ka Maphangula na hinkwavo lava va nga kona so ni ta nyiketa Mike anti va ya ku hlayeni
a ri tibula tibule
anda
lugar a cada gaje
a lugar a
Born in 1922, January nga ti 3. Bo baba chipatala nga 2021 nga ti 9 13 ba vulongwa nga ti 18 2021 nga mwezi ulo. Ya ngwana ra bana ba bana ba turu na masaka parisa ro faran. Nda.
Rikolivuwa zwiko sumedza ro mukara vonava na vasa na vadulu vasa koni tshivenda vha hone haleluya rikolivuwa mudzimu dzina na manda na Yesu Kristo ri dombela uri vha society ya thavambili vado vana maipfi dzala manda leso oh thala mbedu kwa ma two mountain ba two mountain
ndivavyo
oh ndiyava
Ndiko rasha vhathu vhothe dzina ḽa mutshidzi wa Jesu Kristo, amen. Othe une ra vha ri hone arali vha na lutendo na mudzimu zwithu zwi a kona u tshimbila zwavhuḓi. Rine vhathu mountains uri ri vhe fhano ndi vha muṱa vhe vha ri musi vha tshi sedza uri mudzimu o vha dzhiela mufuno wavho vha ṱoḓa fhethu hune vha nga kona uri dza dzimbilu hone maṱunguni avho. Ngo sa timatima vha kona u kwamana na rine vhathu mountains burial services uri ri kone u swika fhano. Zwinzhi zwine ndi nga vha ṱalutshedza zwone, Two Mountains ndi dzangano ḽa mbulungano ḽine ḽa fana na maṅwe madzangano, fhedzi hangei muṱani wa swi zwithu zwo fhambana na zwa vhaṅwe. Tsha thoma arali tshi odala muḓini vha wana hu si na mikhwa vha nga siye, mara fhedzi avha na mikhwa vha kona u dalelea. Ndi hezwi zwine vha khou ri vhona ri fhano ri tshi khou ḓiṱongisa nga nḓila ine ra vha ngayo. Vhunzhi ha vhathu vhane vha khou ṱoḓa vha miraḓo ya Two Mountains vha nga ri dalela kha zwifhaṱo zwa tsini hafhaḽani Ilimu Moloni vha kona u wana mafhungo oṱhe nga vhuḓalo. Vha dovha vha ri dalela futhi na kha davi ḽa makhadu opposite masipala, ndi hune ra wanela hone. Zwinzhi vha tshi ṱoḓa u ḓivhesesa ndi hone na mafhungo vha ḓo wana hone nga vhuḓalo. Tshine ndi nga tou vha eletshedza tshone, vha songo vha vhusa vhanoni vha muṱa vha Maphangule uri Society ya Two Mountains i tshimbilisa hani. Maphangule na vhone vho ḓi tou wana vho mavhala a ngwe vha kona u vha miraḓo yashu. Mutshimbidza mushumo nga sa fhedza tshifhinga i kha vha ri ndi humisele sithambo kha vhone. Ndo livhuwa.
Ro livhuwa. Ndo humbela vha Musanda vha ḓo ḓa na vhone vha vha na maipfi. Muimeleli wa Musanda a vho fara vho ambara hoṱhe mabutsu mukala.
Ndo livhuwa. Vha songo mangala me thonga mara mabutsu a Musanda. Ndi tuwa thumo ya Musanda.
Okay.
Zwino ndi nga ri mulwanga matekwane musi ri angi thabela uri ri afhaḽa aningi wa Maphangula ḓoḓa mulanda wa Musanda a thoma u ṱalutshedza uri yowe vha Musanda vha nga ḓo kona vha vho fanele vha hone na hangi kha special kha memory service vho ḓi faraho nga zwiṅwe zwo vha balelwa vha pfa vha tshi khou vhaisala uri vha sikoo vha songo kona u swika. Zwino vha ri nṋe ndi ḓe ndi imele ndi vha imele hafha ndi ambe mafhungo e vhori vha mmbudza ndi ambe ḽa uri vhathu vha Maphangula a vho ngo xelelwa vha vhoṱhe. Nṋe na vhathoya ḽi shango ḽa Masakona mishumo ya Maphangula ndi a i ḓivha yoṱhe, na zwo ri vhu shuma mini vho ita mini ndi a zwi ḓivha, na zwo ri vho ḽi shumela ḽi shango ndi a zwi ḓivha. Zwino ndi kri khandi vhudza vha Maphangula uri zwi kho ḓi rivaisa u ḓi fana na vhone vho vhaisala. Vha dovha vha ri kha vhone zwi tovha zwihulu ngauri vha tshi humbula zwe mbo Maphangula zwi ita vha pfa vha tshi vhaisala ngori vha vhono humbula muṅwe muhumbulo uri vha khou nyaga uri ita special muṱangano wa shango ḽine vha tomo u sumbedza vhashumi vha vhashuma vha fhaṱa heḽi shango. Fhedzi nga mafhungo a uri ha bvea kudwadze ḽine ḽa vha hone a vho ngo tsha kona u ita mihumbulo yavho ye vha fana vho ita yone, zwa vha balela nga mafhungo a dwadze ḽo bvelelaho. Zwino vhuvhuya vhu fhira vhaḽa muthu vha khou vhaisala vha ri kha vha zwi pfhe zwori ndi hone naho ndi siho nga ṋama nga muya ndi navho kha vha shume mushumo wo zwo vha vhofholowo. Zwezwino kha vhathi ndi vha vhudze uri ho vha no bvea vhuṱanzi na pfhi hi vho a khou lenga ha ḓa vhuṱanzi uri vha Maphangula kha vha vhulunge vha Maphangula zwavhuḓi kana ya dia 12 o'clock kana ya dia lini kha vha shume vho vhofholowo. Ndi vhuṱanzi ho ḓaho zwezwino ndi gidiwa ndo ḓa ngeno panḓa kha vha shume vho vhofholowo hu khou amba nṋe vha sa khou dzhaa vha ite vha vhulunge muthu zwavhuḓi nga nḓila yo teaho nga nḓila vha nga funa ngayo. Zwino ndi khou ri zwe vha Maphangula vha bvelwa ngazwo na vhakereki navho ndi khou ri dzhiani zwo na nṋe ndi navho iwe chilo changa ndi chihulu ngauri ndilo shango lidodola fatwa nganyi ngere chizizwa ndi chizinyiwana koma pangura auchena mukala nenda kadziwana longa ene ndi mafungo enda laizwa ndi ambe hayo vari vafana kuti mwara rumwaro wa printer izi chifinga ngwa chapungo vanacho bubalelo ndi kulivuwa nda
nda kanere ato umera ufitwa dafa ria umera kerekeni abena mkara nganilewa ya amba twarafo lanshi pungalo na meniso kuto njie la maske ufitwa dafa na msinda la pisa auchongo cha nyoro chitu hariko dhaka chipida cha vote of thanks and announcement kotsi munene wo Zambezi kotsi munene wo Zambezi kaba devari itele zindivu wo
kotsi munene wo mapangulo
ovo mapangulo oo oo kako ngoro wo Zambezi ee hape nendiko Zambezi nini jiela Zimbabwe wo Zambezi oba kuda eh bathu bakhakha bo ay papa
ndibona ndiba
aba wo imazone
okay ushapo ne pri Ditoma nga ulu medisa wa kivote zinani la Kriste Yesu. Amen. Ni koliwa batu beba fata muti huyu. Nikoli mzimuwa nitonde anipatu cheze. Nalivuwa batu vote vodaho uritikeza. Niri naveni nori itavatu. Nalivuwa wafundi vote. Bodaho uritikeza diri norita batu ndivadzondi hei richipa hapa rote rihumela makova ya utamba zana katokono laizi uri mayanga ngangapi anenge vado wana una batu koi mama tafula anyanipa
Dima
ko, wa dima mapangula. La tava dima ko, wa dima mapangula. Ai, wo fira ni udivi makova. Ni diva ange une ama pangula. Rio diva na hone. Chiza mushumo. Kolibu.
Ai, rikolibuwa. Upi vamwe vafunzi vo vhuya vha ṱangana na vhathu kana vho ita tshikhuvhugu vho fara tshibianana zwino vhafunzi vha tshi ḓa hafha vhavha vha khou nyaga u vhudzisa uri mulandu zwino vhafunzi vha vho thoma u amba nga kwa lutshelo kwavho uri he ndi si aluwe ndi sa tswi ndi sa iti mini mini ha upfhi muṅwe kha vhaḽa vhathu kana ambo ḓiri vha feni tshibianana ngauri havhaḽa vhathu kana vha vhudzana uri muthu ono zwifha ane anga zwifha u fhira vhathu vhoṱhe hafha u khou wina tshibianana zwino vhafunzi vha tshi khou ḓo ṱalutshedza uri he ndi si ite mini mini ndi si ite mini mini vha vho wana uri akha vha tshi wine vho zwifha u fhira vhathu vhoṱhe ri khou livhuwa dzina ḽa maanḓa ḽa Isu Khristo amen kha ri wane luimbo lwa maanḓa zwa zwino ri khou tou wana luimbo luhulu lune ra khou tou luimba hu pfhi nga twalafu hu pfhi ri khou tshaisa nga twalafu zwino ri khou tou wana luimbo a hu tshena luṅwe luimbo lune lwa ḓo imbiwa lufuni lwa kuku vho maphangula ndi lwone lwo fhedza ri khou luimba ra tshina ri tshi fhedza vafunzi vomake va doda nga ngeno phanda va ri valela mushumo dza na manda Yesu Kristo kharuwa ani hosi manga toda nga ngeno ato ananga masa avala ma
Bonya written tabela Modimo o magodimo ta tomarana rona le Jesu Kristo ga Nazareta le na kongetsana le na modimo re re epenesa le boha bohona ba hao le boha le rato la hao Re fihlile modimo rona mapetelong a tsohle. Ke thapela rona ta uya loko la shuta gore e ba modimo. Ka re di tsela tsa rona modimo re sa tlobuela morago. Ho tle mo re tsileng hona modimo rona go senya. Re boloke ka re go leto. Re phepise modimo rona ka re go di kotse tsa tsela. Bona le tsela la ho ke le mata me ga le sitse go ka re boloka. Rapela le nakong ya jalo modimo re re mogao wa morena rona e le go Jesu Kriste le rato le tibilela modimo ntate kopanelo ya moya halalelang dibegodimo wa maphelo a rona botlhe go fitlhela Jesu Kriste a boa a re reng amen botlhe
bane ba dontota o ka motshimisa mošomo nomoro ketse
I'm gonna go get some more. Ha 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 ha! Hahaha.